ni mzuri pia kupiga free kick. Stefano, Stefano Afriziki in the free kick ya kigaidi sasa.